Je za kumenya uyu muntu bamaze iminsi bagendana na Gasore nindi wiwe.
Madame yangu.
Madame wa.
Uno mugore wa.
Murabana cyangwa na Maria?
Ata busutu turabana.
Ni bon.
Eh ni bon.
Umeze neza?
Ni sawa.
Uri mu rukundo na Gasore cyangwa musanzwe mubana
vya? Wanje turabana. Madame yo munsu.
Umugore wiwe ofisi.
Eh ndumugore wiwe. Eh.
Nimba tari ibanga dushaka kumenya kuko ndaza bakobwa bakurikira Gasore cyangwa abantu bayazi na Gasore ni beshi. Mbega wowe wibaza ko bayagukunda iki Gasore?
Sijui. Sijui.
Mapenzi ya mapenzi.
Mapenzi ya mapenzi.
Isaac TV.
Yes bakunzi ba Isaac TV anye muona turi mu modoka tujya hano uvuga yuko tujavuye gutora diplome yiwe murazi ko ya fete yagize fete aje gutora diplome yiwe acaza ha ari tubasanze abantu bariko baragirira iki bariko barakorera urubanza hariho ba Gasore hariho ba Famba ndabona ndabona na Jojo hariho na manager wa ihuriro Ihuriro TV no bwari ko bari ko barafungura ubunyene mubananye kudukurikira ni Isaac TV kuri mikoza Isaac TV muri kumwe na Starboy behind kama turi kumwe na Juma Jokes. Yes mabibonye ne ni team ihuriro no bwari yuko bimeze neza cyane gose ni Starboy inyuma ya kamera yes no bwari yuko ni umunezero geretse ah Bosco ni bon
ni bon ndashima
ubunye na wari mu ba bodyguard ba Chris no bwari yuko nawe ne no bwari yuko ari kumwe na madame wiwe sishobora murabona ko ariko baratubuza je nda bigumiza mu kunyene si bari ko baranka ahubwo cyamfungura Jojo bon appetit
merci
umeze neza
da
acha muache buru ni benshi bako barafungura Jose no vuga ni timu ihuriro no vuga yuko nwabona nabana ni benshi cyane gose. Reka tumanze turindire bamanze baze nk'abafungura ariko tumanze dushikira abantu baje gufungura hariya gushobye kuyaga nabo. Tuse ni bon.
Yeah, I'm fine man.
Umeze neza.
Turashima.
No mutipe na wakora ku munsi TV no vuga yuko ni umu presenter. Umeze neza.
Tena shima kabisa.
Ngiki cyakuzanye nga musaza.
Ai huriro TV sanze ndumwe mu bayobozi bayo bond. Kwandi ngare urumva abantu mu huriro bagize umunsi mukuru umva turi kumwe n'abagenzi. Yego.
Yes, turabanza kuganiriza kubera Jojo na Rise kugira kubera afite diplome. No vuga yuko ah Gasore.
Oyo.
Niaje.
Salade.
Ni salade.
Original.
Umeze neza.
Yego kwe.
Man.
Isaac TV muraba yuwahe ndaki.
Ini style ya 2020.
Ini style ya manager wa Isaac TV.
Tuza bana ikino kirato.
Oya ni bayita butira jeje. Butira jeje. Ofate ni jeje yo buti jeje. Ah.
Maso ni ndako zanye nga kubera kuri nga.
Bo ofate turi nga ku bwimanza zibiri. Jojo yaro se diplome, diplome, diplome. Diplome. Mu gifaransa tuzani di prome ha moto fse umukinyi wacu mu Euro TV bensha se banzu ndire gato
ariko yaro se di prome
yagero gusi
ushaka
ah jishaka
na Isaac classic amaze kwashika nawe turamuvumbe nawe
ah umva kwanza jishaka kumenya raba abantu buzuye bari kwara bagusa Gasore izinganga yazikuye
Gasore jo kwasa bora roga
oya nakuroga kiri cha
tipa raroga abana abantu kuno bangana
koma shitani koma shitani yako
Je kumenya uyu muntu bamaze iminsi bagendana na Gasore nindi wiwe.
Gasore je hari ikibazo ushaka kubaza kandi baramaze gukimbaza muri commande. Maze iminsi bora muri kumwe n'uno no mu sister muri kumwe. Mega umuntu ninde?
Madame yangu.
Madame wa.
Uno mugore wa.
Murabana cyangwa na Maria?
Ata busutu turabana.
Ni bon.
Eh ni bon.
Umeze neza?
Ni sawa.
Uri mu rukundo na Gasore cyangwa musanzwe mubana vya?
Wanje turabana. Madame yo munsu.
Umugore wiwe ofisi
eh ndumugore wiwe eh
nimba tari ibanga dushaka kumenya kuko ndaza bakobwa bakurikira Gasore cyangwa abantu bayazi na Gasore ni beshi mbega wowe wibaza ko bayagukunda iki Gasore
si sijui sijui
mapenzi ya mapenzi
mapenzi ya mapenzi
Gasore nawe nimba tari ibanga ndaza bakoko bagukurikira ni benshi kandi abantu bakuyagisha ni benshi cyane gose mbega wo bamukundi iki uno mwigeme
abantu iki nawe arabanyeretse wewe
icyonze mbega wo costal
icyonze ndikwenda madame nta binzi
nima washaka kutubwira amazina yawe madame
Tifa ni twa Tifa
twa Tifa
mwabwire uyu mukobwa nimba bamwibuka twarigeze kora nawe ikiganiro
ani wa undi yavuga yuko
ano lilo
Eh, Roriro ureya.
Toke mu Burundi.
Ubere wahinduye wahora ukunda Roriro kandi waravuze kuzozana ari kibana bitoke mu Burundi.
Ubu navuye kwa Roriro ndi kwa Gasore.
Ah, warage kwa Roriro.
Rero numu ex
ndabisigure.
Ah ah bazidire. Ijo mvuga ngo rero numu ex.
Ndinumva ko yapfuye.
Rero numu ex wa.
Nuko barabambira ngo lolilongo nari kumwe na lolilo misiju baulize ababonye ti wangu. Loliloni.
Ne warabivuze mu kigano yuko zozana na kiba kuri anniversaire yiwawe. Muri ico gihe umaje gutuma tubaje mbega rero numu ex wa.
Oya sinavuze alikiba navuze bitoke
eh yagenze gute ko tutamubonye ico gihe
amekosaga njia sumeona corona mipaka ika
twaduse projet wa magara bitoke tugakorana kazi ibitoke rero biranga kuya corona numva corona biranga ariko anyway nzoza naba abari nzoza naba abakinyo comedy benshi cyane muri Africa twingoza navuba
kandi gama twasimira ngo ngugiruje muri Tanzania.
Yego, Tanzania ndafite collab zibiri, Kenya ndafite collab imwe. Eh. Uganda ndafite collab zibiri.
Yo gatonde guyo gwa video.
Nabonye. Ya ya so ya album yigeze he?
Album? Ndiko igira ama clip, ndiko ndashutika ama clip.
Nabonye uri kumwe na Diamond.
Yero, kuya. Ufite ndindi, kuya. Hari ndindi ndirimbo nashije muri album. Se ftane na yero akin sniper.
Eh. Tibera dimi. Mugenzi we yararo
ko masoja.
Oya ni bisa.
Si wiwe mukuru we mutu.
Masoja tusindiri.
Mufite ndirimbo ubamwita I can sniper kuva muri amasoja combination. Umufitane ndirimbo na gasore.
Dufitane ndirimbo.
Irarenze. Bagapera gato.
Gasore. Aradurimba gasore.
Gasore.
Tutanganye.
Aradirimbo.
Numuja mama. Njamara zikuririmba yararirimbye
cyanagize collab na Lil Wayne ngo yafara cyanagize collab na Lil Wayne na Chris Brown warabonye za na calligraphe
eh sinjye tumwagiranye
ndirimbo nagiranye na calligraphe
yeah
aha 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 yeah calligraphe ana wachana
yes mwabonye tugo na gasore no bwa iko yariwe uchongereza
yariwe iri muchongereza yitwa come with me tujane baby come with me
reka tuteke mariage ya gasore no mukunzi wiwe jari mariage wa no
bo fuba
yego 2020 ufavuze ko kigiringo shanga kwa rongora muri 2020 bisigura yuko nawe uzoronga
kwanza we nawe ufete urategura imana igategurura yego ariko re umwaka insha Allah bizoba kandi imana ibase akora problem
okay yes novuga yuko twaje mu novuga yuko ni manza zibiri hari urubanza rwa Jojo novuga yuko atari rwa gasore kandi nawe ntararonka diplome vuba urayironga
Sindaro nka risanse risanse
ho diplome wa wewe diplome
mwa brazo tsuye mwa jo skiri sanse ye parce que jo skiri sanse ni
yes kare kare cyo kuyagisha ga story jojo kwera niwe yaronse diplome kwera yaronse urupapuro no vuga gumutsindo ini
kwamba gutamvu
katuvanze yes no vuga yuko reka tushe kuyagisha nde umuntu bita famba Famba ni yacu.
Fresh.
Mezeneza
nashimwe.
Aba batipe gasore na famba samba famba. Ni samba famba ni famba samba.
Ni uyu yitwa
Samba
kamba.
Ah wewe. Oba afizira njo mu butaliano. Yitwa kamba samba. Oya famba
twa samba famba.
Famba samba.
Wena amenyugira navyo zikuvu.
Namenyugira.
Umba rero. Aba batipe rero ngo ribumvikane. No muri sanga manu birabye nuko bimeje.
Urupa tumengana umengana wa shababe.
Mwa gutiza telefone.
Akagahungura ndero gafisi.
Umugatiza telefone.
Nje ndagatiza telefone gakava kanuka. None ariro fanyi eh.
Ngo yagututagute. Ambiriza.
Yano senje yewe ngo nikibambaze. Wewe wano senje nikibambaze.
Nawe washaka kwitegurira.
Nje nashaka nite ukuta. Eh. Acha nite kibambaze. Eh.
Yindi ro. Aho namwe nikindi. Tarafa ya kata. Mkoani.
Uko nanjire kanda kutuki akanyeni numvise inusu y'inyama.
Reka tujye mu gifaransa. Porte fenêtre verbe être.
Jari gitutsi reka
kananje ndagafata ho nyene. Porte bagage. Kuda mu cyongereza. Fair play.
Aho rero nchavuga ati
akajuye
ariko ranini tugoma aho nyene nakomeza ayo menye cyane ahongura yose
yeso wa mita samba fama no vuga yuko numukinya ariko haregenza neza muri uhuri yo comedy mbega ukurikura bikora ubu unye nica ikintu ubona ciyongere cyanke niza inguvu ubona uri kuri yo inguvu zose uri kurashiramo zirafisa aho ziva mbega icyatumye ugera aho ugeze ubu cyangwa uri kurabikora neza cyo bari giki
vraiment yuro kwanza ni brand nini kandi bisa abafanzi bisa abantu bakurikirana kenshi so hama kuba ndi mu Euro TV ni kubera nabonye ko hari inyungu nyinshi kandi amezi maze mu Euro ibintu maze byinshi maze kunguka so ndashima kuba ndi mu Euro TV kuko hari ibintu byinshi
kandi ndabona ko mu bantu dufise bazi kwandika cyane bazi kwandika amafilme cyane comedy uri mu bantu ba mbere ko badufise mu gihugu cyacu Burundi
babivuga uko njye sinabize
vraiment nabonye ni ndirimbo yawe
ndendaririmba
siri Isaac TV ariko reka skendo uyu ni wa mutipe twende twende kakarimbe kwagira abashoye kumenya rero abantu batakuzi kaka uwa mwita sikondo ari kumwe na Izahaku
Manuel
mbenyene
uni Manuel
umugenzi wa Izahaku
Gasore ko yadufyonze muri bisanga mani ko tutaboneka nibiki
ico kibazo Gasore gara kuba irabwiye umbya wana Gasore tubwiye ngo 48 tuzobamo 47
akuma rafite
se nkani kibazo na kibazo turamubaza mbega babaza turabandi bona ujama nza chanwa na omeyo Isaaco njo kwanza umviriza twaje kwanza blague twaje kwanza blague Rumbo tukoza kuja moto. Oyo. Tusikie kwanza. Tumbikane. Umbiza kwanza. Isaac tumwaze kwanza. Njo kwanza. Hivi kuelekea wewe. Wewe muri kanzo umetukata. Kanzo katukata. Karanevu. Mane.
Yasi ni azite lega Gasore vuga impamvu akashije Izahaku na Manwe
oya sira bakashije gusa urabizi muga sekanti baje kubabona muri sekanti barimo ofate ni histoire ndende bisaka mani histoire ofate umva utamubonye ngaho uzubona hajya eh rero bacha bibaza ngo bakashije oya Izahaku na
kandi gese kandi ni oya yanditse gas
eh gani so yanditse
eh yese kadushe kuyagisha bodyguard wa Chris ari aravuga yuko nawe ne
Wa Chris.
Eh. Muri bisangamani. Yes, novuga yuko turi kumwe na Bosco. Bosco novuga yuko watewe iteka. Novuga yuko watewe iteka n'Imana. Reka maze ndakuramutse meze neza.
Ego ndashima.
Eh, sister nawe umeze.
Ego.
Urabere.
Merci.
Yes, novuga yuko niteka watewe n'Imana. Mbega kuri no munsi ahuza kurara. Umbaza kuba hameze gute musaza. Umbaza kuba hatandukanye n'indi minsi cyane.
Mbo urumva mu cyamake jaho nza kurara kuberi n'umunezero udasanzwe kuko ni ikintu kimbaye ko kuva mvuka kitari bwambeko kandi amplice nagiye uno munsi no habaye ta civile yanje kandi nayigiranye n'umuntu niyumvamo ankunda nkamukunda cyane niyo mpamvu no munsi aho nza kurara n'umunezero udasanzwe yego
mwari musanzwe mubana cyane uno munsi no mutangura kubana
Mbo nitwari dusanzwe tubana uno munsi rero niyo dutangura kubana
uno munsi urumva urakora akazi vyemewe n'amateke
so uno munsi sindabirekurigwa
za mu gatondo basanze atakazi wakoze azoca bavuga ati oya
mbo anatanda yego ndabirekuriwe ariko imana nayo ntirandekurira mpaka tugiye baduhezagire niho bizoba itariki 13
aho rero uzorinira mpaka babahezagire
ya eh ego
baraduhenze wakoze bahezagire baraduhenze
oya sububeshi
no madame nawe niko vyibaza urabona yuko uzogira ukwihangana gushika muhezagiwe mu rushengero imbere y'Imana yuko mushora kugumana muri kumwe minsi yose nagi ikintu na kimwe kiba natubeshe
ego nuko nyene
aya reka na umuntu ashobora kubona ifungu imbere yiwe kandi ashonje areke kuzifungura
oya hari igihe wazibona ariko ntugire apeti yo kuzifungura utarabire kugwa
ok twibuza akajambo Bosco ahora kubwira mugihe mwari muri mu rukundo akantu wakunda kumubwira karyoshye kuguma mesaje
akajambo kenshi nakunda kumubwira yuko nifuza yuko azombera papa w'abana bandi
uzobyara abana babiri gusa
abimana izoduhereza nabo nyene
yego bushuri na
twabafatwa nyene
reka ndagushimira madame novuga yuko ari ntambwe mwubake rugume kandi ivyo muzokora byose muze mwumvikana sivyo
ego
bose reka ndagushimire nawe
ego namwe murakoze ego
yes novuga yuko wari umunezero udasanzwe kubonana namwe canke guhura namwe bakunzi ba Isaac TV niba wabona kino kiganuze kuba uwa mbere kugira partage canke kugira share kugira abandi bashobora kironka canke bashobora kukibona novuga yuko iyi ni team ihuriro comedy murabona ba Amis ariho manager ah madame wese nakuyagishije uno umusista novuga yuko yache kuya Isaac TV kuri anniversaire yiwe twaragiyeyo yega nawe ndamuyagishe gatoyi numbe impamvu yashitse hano ko ndibuka tujya muri anniversaire yiwe madame umeze neza
ekonta meze neza
uraberewe
merci beaucoup
cyose mbonye kurangiza ikiganiro ntakuyagishije mbonye umengano bangiza amakosa cyane gose no wambonye umengano wankoza amakosa cyane gose yega ndagushimire nawe kubona waje gusupporting abandi cyane
Star Boys, merci beaucoup. Nanje ndagiye cyane. Ndagiye ku munsi uno munsi nubwo wabaye umunsi wibigeragezo. Ni umunsi wabaye wari umunsi w'umunezero kwa petit secondaire se diplome. Mais n'ibindi byagiye biragenda urabizi nawe.
Ariko byose ni gushima Imana.
Byose nshima ko inyuma y'ibi hari umunezero. Ibyabaye hari ibindi byinyegeje byiza kandi nzoza bidusumbuje. Rero nanje ndaryohewe ndababwira ko namwe mwakwihangana. Kuko ibintu byose ni Imana.
Yes. Imana mumugire ibihe byiza.
Merci beaucoup.
Yes. Yes, ni umunezero geretse murabizi. Ya Isaac TV kuri mikoza Isaac TV mari kumwe na Starboy behind kamera kwa kumwe na Juma Jux. Murabona twayaze byinshi baba comedy bacu bagerageje kudukina comedy zabo nkuko basanzwe babigira misi yose. Bibagire kugira share no kugira subscribe wa.
Isaac TV. Oh.